hobane ke na le boyfriend ha ke gone ho mshakela mona.
Okay.
Doesn't matter, I don't give a damn.